ɛnɛ ne deɛ ɛtɔ so mmienu a Ghana mampanin nana dodo ankɔ Akufo-Addo ɛhyɛ sɛ na wɔtwe mmienu a yɛmfa hyɛ dɛm na yɛmfa nko yareɛ a bɛsensɛn wiem a Ghana yɛn nso yɛn ho bɔ mu bie no yɛmfa nko mfiri hɔ ne sɛ nti yɛate asimmɔnten so a yɛne dwadifoɔ na afei nso wɔn a ɛwɔ kurom ha bɛdi nkɔmmɔ abusa se so Ghana mampanin nano de sɛm a yɛde to gyae ɛkɔ so anaasɛ sɛ ne siti na afei nso yɛwɛ sɛdeɛ adwadie nso siti
ɛyɛ Dr. Mensa wo pagya wo ti a ɛadeɛ sɛ bia ɛni kwan sɛ ɔmudi dwa ana afei nso wohwɛ baabi a ɛni kwan sɛ ɔmotena na ɔmoto wadeɛ no ɛhɔ ana ɛyɛ Kemi boss ɛyɛwura ɔsɛ sibɛntwi ɔne ne mpanimfoɔ ɛyɛ Asante regional minister ɔnabo Simon ɔsɛ Mensa ɛne Asante mantam mu mpanimfoɔ nyinaa ato agyina na afei nso yɛbɛpam wɔn a ɛdi dwa wɔayɛ san sɛ ɛyɛ sɛ ɛdwadeɛ a ɛkɔ so a nnipa bɔ pee so paa a ɛnya asɛm ketewa nti sɛ wohwɛ sɛ yɛde line asa hɔ nom a yɛkata hɔ sɛde bɛyɛ a obiara mɛtena hɔ mɛdi dwa na ɛno nso ankɔfa ɔhaw ne ɔyɛ ne bia amfa mmerɛ temamufoɔ aka nti ɛno nso ne nhyehyɛ kakra a ɛyɛ Asante mantam mu mpanimfoɔ ɛde ɔmo no asi hɔ a mpepre ɛfiri nnuro a bɛsi ɛnɛ a ɛtɔ so mmienu a Ghana mampanin de to dwa sɛ yɛntena fie na yɛfa ɛnko ntia yare ɛkɔ deɛ wua bɛsensɛn wiem a dodoɔ no afrɛ no COVID-19 no yɛde ɛko atia nti Asante mantam mpanimfoɔ agu so a ɔmo nso ɛtoto nneɔma kamakama paa
in the first place na ɔsɛ yɛma wɔn a ɔmo wɔafiafie mu no ɛwu deɛ ɔwɔ sɛ obiara ɛyɛ because adɛn nti na yɛse ma yɛ mmɔ yɛn ho dɔmpem ɛma yɛ saa adeɛ no in the first place ɔsɛ yɛyɛ ɔwɔ sɛ yɛdi nkan ho deɛ ɛyɛ because at the end of the day no nnipa ne ba na wogye na ɔba na wogye a ɛmɛ sɛ ɛmfa mmoa ɛnyɛ dɛ ɛmma nti ɔwɔ sɛ yɛtu yɛn ho fo na yɛne a yɛwɔ afiafie mu no yɛnhu sɛ yɛaclose down market ɛno nti na satellite market ɛyɛ dɛ ɛwɔ hɔ no yɛn fikyɛ mfikyɛ yɛwɔ bɔdwabɔdwafoɔ ɛdɛ ɛwɔ hɔ wopɛ biribi atɔ akɔ saa bɔdwabɔdwafoɔ no hɔ wokɔeɛ a wotɔ wie yɛ a kɔfie ne fa kɔyɛ w'aduane no adi kokɔ bi na wokɔtɔ a wotɔeɛ no mentena hɔ nni fa kɔ fie ne kɔdi saa na mmara no ɛkyerɛ nti deɛ ɔyɛ n'adwene sɛ ɔnyɛ n'adwene sɛ wobɛdi mmara so no ɔmampanin ɛkaeɛ no wɔse wo a wobɛbu mmara no so no mmara no bɛdi wo sɛdeɛ sɛ
ɛno a mene mefirifiri ɛ sɛ bɔ mmɔkɔ wura wɔkye kakra a na wode di sogyafoɔ no atɛm saa na ɔkɔbɛɛ na ma de abufuo pam yɛn na yɛne ɛwɔ akyia ma mu deɛ ɛnam sɛ yɛnnɔɔso saa no deɛ ɔmɔ gya yɛ life ama yɛn nnipa no ɔmo kyɛ sɛ na wɔ petro hyɛl baabi akɔ ndɛm no na nnipa no yɛɛ saa yo anɔpɛ yɛbaɛ no a ɔmo nyama ne yɛwɔ paake yi so ɔtoadeɛ no kama nti ɛno nam ɛno asɛm asie no nti no ɔne ɔmo fotee asaa pam obiara wɔ ha mepɛakyɛw deɛ biɛ ne yɛwɔ apata mu na yɛmobɔ ho yɛyɛ ankorankora no deɛ yɛka sɛ ɔmaha yɛn a yɛboa obiara nha yɛn nti adeɛ ankorankora no nea mommoa yɛn mommoa na ankorankora no ɛnyɛ adwuma ma yɛn yɛne a no yɛhu sɛ moboa yɛn yɛaka bɔ ma taata so kora na nyɛ na nnipa ne yɛnte aseɛ wɔ akyiri afotua mede ma yɛn nyinaa ho no sɛ ɔse yɛ nyinaa nka yɛnya nte aseɛ ɔma mu apaake so apa no kura no obi ɔni baabi ɔteɛ ɛnti nka ɔmo bɛhyehyɛ ɔmo sɛ bi a wɔɛba kakra na nkɔyɛ aba kakra a fi sɛ nka bɛboa no nka obi anya nano aduane kakra
ɛnu a mehwɛ tv na mete tv ho hwɛ bɛnea ɔmoyɛ no amani anyɛ ho panyimfoɔ aba sɛ montete mo ntam ɛdɛ na montete mo ntam ɔmo kaa na ɛsɛ baako ne mmerɛ menni hadeɛ m baɛ na mbɛteyɛ sɛ baako asɔ polisi no mu puhye no haw sɛ wɔyɛ saa de no so ɛna mɛyɛ ɔ sɛ ɔmo ntu nkɔ ntimi dɛ koramena na ɛyɛ adwene ɔmo mfiri hɔ ɔsɛ yɛne nnipa nyɛ adwuma panyim wɔma mpanyin na aka asɛm ɔsɛ obiara tie n'asɛm na yɛ nso deɛ yɛtɔn aduane aduane kora deɛ ɛsɛ yɛ mmara na gya bɔ yi nommienu anaa nommiɛnsa na yɛkɔ mo nso so modeɛ mo nso modeɛ ne yɛ aduane bɛ wɔ sɛ ɔmo aka sa a montie na montete wɔ mo ntam na ma ɔmo mu hwehwehwehwehwehwe na mode panyim obi aban asoma no na ma wasɔ n'ataadeɛ ntimi deɛ yɛapa ma ɔmo deɛ mene ɔmo ɛyɛ adwene ne mɛyɛ ɔyɛ adwene
aha nso yɛ central market aha nso yɛ baabi a mpanimfoɔ ma kwan sɛ adwadifoɔ nso ntena wɔn nso ni dwa nahwɛ sɛ deɛ ɔmo si atete ɔmo ntam a ɛkyerɛ sɛ ɔmo nso adi ɔmo mpanin no ano de sɛm so papapa sɛ ɛsɛde bɛyɛ adwadie nso bɛtumi akɔ so kama wɔ Asante mantam mu hɔ a ɔyɛ mu nso ɔma deɛ ɔma tete ɔmo ntam a ɔmo nso di dwa kamakamakama na wedi nte sɛ Dr. Mensa ne mmeabea bebree a yɛakɔ a ama ɔmo abɔ dɔmpem wɔ hɔ nti yɛapam ɔmo de afiri baabi a ɛwɔ sɛ ɔmo nso di dwa ɛna ɛno nso deɛ kakra a yɛde ma ahwɛfoɔ a ɛhwɛ Kumasi Online TV, Chichini Abenche na eti bebia wo bia ha eh Central Market. Central Market for the omadi omobose so, eh di omampani so anodi sem so papa. Ese bibia so eh kama.